Molo mahlobo bayini bengelele nginamukele ngesandla into ofontofo igama lami ngikuthi awuthi waphungula aka King Langabi makhona enkundleni yokuxhumana Instagram ngicela ungilandele it's @king_langabi yeba fowethu ngemuva kweyinsuku ukuphuma udaba lapho abalandeli bendlaba iphi kumthandeni banqele beveze unganami mayelana ke nokudlalwa kwengoma kwakhuzani ingakapheli ngisho isonto iphumile kodwa kamthandeni ingakazi idlalwe ubeka amabili amathathu ekhasini lakhe laphayana ke la kuFacebook abalandeli bakhe kade ke besola ke abasakazi bohlelo usikiya ngengoma ngokuchema dlala kabantu ke ababathandayo mfoko amanqele uhambile wayobhala lapha enkundleni yakhe yokuxhumana uFacebook wathi ke ma Red Nation noma nawo ubuyingxenye yabantu abakade bayigxeka kumakhathakhatha ngokungadlali kwengoma yethu entsha uKhuzini ngicela ke ukuyekele lokho mfowethu ithemba lami engisebenza nalo lwenzile uphenyo lwathola ukuthi imbangela yini ngakho ke uMC Tshata nozimiphi beyela abasakazi bohlelo bamsulwa ningabasukele please kodwa ke nami ke uma ke sengijula kahle njengenjula buchopho ngiyaqonda ukuthi ke ubrazo ufelani lapho kini mabhinqa wasuka aphumela obala yena ngokuthi ke ungumngani wedixa eligqame ngesigcwagcwa ebantwini manje ke nina manono phumani lapha empilweni zabantu abaziphilela impilo yabo ngoba ke kanibazi bahlanganisani ngiyathemba ukuthi ke nizwile manono futhi ke nizoyeka lo mkhuba ke ningihloniphe mina njengenkosini abantu bami bekuona kumbhalo obhalwe uyena kumfuko amanqele lapha engudleni yokuxhumana uFacebook mina ngizofisa ukwazi kuwena ukuthi ngabe uthina uvo lwakho mayelana nalo ludaba ngicela uyicomment section ngokhohlwa and there's a like button, a subscribe button, don't land like Instagram, it's @king_langabi from Musum Daga Daga and Gitti Sang Hair.